ni irem chulo hola mari, doko omenda mane ikao. Ang'o matimore? To ang'o manyalo mi ketie wechego motenre kod CRB? To bende ang'o manyalo goli kanyo? Odhiambo ma kawuono nitiere gi jalony wechego mag hola bende tie kambi mar Metropole mano Allan Omondi. Nanyisi ni higani nawasingo keloni wenge manyien e ramany piny. Omiyo Allan Omondi pok nobiro ka kawuono wantie kode nyakwar Mugajwang' amiye thuolo mar moso nyikwar Mugajwang' machiegni.
Erokamano ahinya Lydia, erokamano kuom rwaka maber. Mokwongo adwoko erokamano ni TV mar Ramogi kuom miya thuoloni mi mondo atwak gi jopiny e weche mag CRB, mana kaka isewinjo no, nyinga Allan Omondi mawuok e kambi mar Metropole CRB.
Machiegni Allan, nyakwar Mugajwang' wadwaro chako mana gi e tiende ka dwa ni omiwa puonj makare. Allan, CRB en ang'o? To ulang'o C gi R gi B gin ang'o? Nyise jopiny mondo gibed kod ng'eyo makare.
Erokamano, penjo maber ahinya. Oganda mathoth ok ong'eyo ni CRB en ang'o. In fact, kinde mang'eny, ka ng'ato winjo ni CRB to ong'eyo ni mago jok maricho kabisa. Mago jok maricho mapok odwaro ne. Koro CRB en short form mar Credit Referencing Bureau. Mano e CRB. Koro CRB no chakre e thurwa ka kaluwore kod weche mag kao hola. Kinde moko, inyalo bedo ni gimoro di kaka in Lydia, to idwa ni imany pesa moro matin mondo iti godo. Koro kibiro ira kaka Allan ni mondo amii hola moro kidogo, tiwacho na ni biro chula hola ni bang dwe achiel. Kogik dwe achiel, koro ichako mana dhi na kona kona. Koro mane kaka ni CRB ochakore thurka. Iwinjo. Koro government owacho niya, kama gima timore, to koro gimiyo bengi gi benge matindo mabende irongo ni microfinance banks teko mi mondo chak share information. Ni koro ka Lydia obiro ira mokao hola kodeko moko chulo kuom kinde mane wawinjore cha, to koro inyalo mia information no kaka CRB tawacho ni Lydia kinde duto ok chul hola ne e wang' sa. Matinde ni kidhi kuom ng'ama chielo kao hola to gi nyalo rango CRB. To gineno niya, ere chal mar Lydia mar chudo? Bende koka hola ochude wang' sa? Koso en ng'ama theko gi chudo? Ka en ng'ama chule wang' sa, in gi ratiro mar yudo hola machielo. Koro mano ne 2008, regulations ma 2008. CRB, Metropole CRB, neyudo leseni mare mar tich 2013. Koro wawuok e regulations maga 2008 omiwa regulations mag 2013. Regulations mag 2013 wacho niya, koro kembe machiwo hola nyalo share full file information. Full file information tinde niya, information mari ka ikaw hola cha en positive, inyalo miwago. Ka ideko mo kichulo hola, kokichulo hola mari e wang' sa, mano negative information. Wanyalo store that information. Koro mago e chike mosebedo katayowa. Metropole operate e bwo chike mag bengi maduong' e pachoka, mabende ong'ere kaka Central Bank of Kenya. Ok en kambi mochung' kar kende. Itayowa kod chike. To e kinde ni, in this day and era, ng'ata ng'ata mapod nyalo bedo ni paro ni CRB en gima rach, gima dawach ni mano ng'at ma ignorant. Koro mano e tiend CRB, mane kuma CRB uwoke nyaka kogik.
Koro en mar sirkal kose en mar jigiwe?
CRB ok en mar sirkal. Mm-hmm. En mar ng'ato owuon, kendo Metropole CRB, General GMD, ilongo ni Samu Mukoko, to wayudore Upper Hill Kacha, KCB Towers, 15th floor, e gwenge mano Nairobi kae.
Allan,